Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kune balandeli bebhola lethu kwisizwe lethu seliphinde lafika kwixesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo. Namhlanje baphulaphula ke ndiphinda ndiyeza ndiniphathela ke umcimbi weKaizer Chiefs. IKaizer Chiefs ke igqiba ekubeni ke inikeze iMoroka Swallows ke abadlali abathathu baphulaphule aba badlali ke xa bebizwe kuthiwe ke nguDumisani Zuma kunye nomfana kaPhilani Zulu kunye noThibethi. Nizamkhumbula kwiGiven Thibethi ke indodana epha kuMoroka Swallows iyagciniswa ke yiKaizer Chiefs. IMoroka Swallows izikhuphile iindaba ezithi ke lo mfana iyamfuna isafuna ukumkhulula pha kwiKaizer Chiefs njengokubana ke isigqibo seKaizer Chiefs besitheke lo mfana ke phaa ngoJuni mele uba upha ephefeni. Ngoku iMoroka Swallows zifake isicelo sokubana ke iyayicela iKaizer Chiefs into yokubana ke mayisemyeka lo mfana ngoba ke izawubanikeza ke idefender ke engunjabulo Ngcobo. Uyabona ke thi Kaizer Chiefs ke ngoku iyamfuna lo mfana kanjabulo Ngcobo futhi ke iphinde ikhuphe iindaba ezithi ke iKaizer Chiefs kunye neMoroka Swallows zinobudlelwano obukhulu kakhulu apha ke kwii-players. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke izawunikezela ngabadlali abathathu xa ifuna la defender yakwanjabulo Ngcobo. Sizibuze umbuzo into yokubana ke le ndodana yidefender izawukwazi nodlala idefender iphinde idlala imidfielder iphinde yodlala istriker na ngoba ke iKaizer Chiefs xa ikhupha ke sithetha ke ngoku ngoThibethi, sithethe ngoDumisani Zuma, simyeke ke umfana kaZulu yena, sithethe ngabantu babini ke ba-athekhayo. Ingabe iKaizer Chiefs naloo nto icingile baphulaphula ke sizayigxinisa into ethi ke nemanagement yeKaizer Chiefs ke ayikwazi ukucinga ngamanye amaxesha xa izokwazi uba ifuna uthatha ke isigqibo esinjalo ngoba ke lo mfana kaZuma xa benomthatha bambhekise phaa kwiMoroka Swallows baze bayazi into yokubana ke umfana omdala bambulalele ikamva lakhe umntwana sijongile ngoba iKaizer Chiefs xa uDumisani Zuma ingakwazi ukumsebenzisa okanye ke nomqeqeshi weKaizer Chiefs uGavin Hunt engazimisela ukumsebenzisa uDumisani Zuma iKaizer Chiefs umntwana mayimkhulule abheke phesha kolwandle ayozekhela ikamva ayozenzela imali ngokwasemncinci age ke isavumayo. Hayi into yokubana iKaizer Chiefs umntwana imthathe imbeke koMoroka Swallows ingakumbi uZuma xa ekule foma kuye ngoba baphulaphula ke asuzeyibaleke into ethi ke into kaZuma ixhomekeke kumqeqeshi ke uGavin Hunt ngiye kuphela ongayilamla xa enotile player uzayisebenza kodwa naye xa evumele management okubana ke mayenze unothanda apha kuDumisani Zuma. Into ethetha ukuthi naye ebevele ke uZuma engekho kwiplans zakhe. Ewe siyavuma nemanagement eKaizer Chiefs ke inaye ingxaki othatha ke zigqibo ngaphandle komqeqeshi baphulaphula ngoba ke xa isenza izinto ayijongi iKaizer Chiefs izawufuna uNjabulo Ngcobo imfune ngoDumisani Zuma imfune ngoThibethi imfune ngoPhilani Zulu. Wakwayibona phi loo nto mphulaphule? IKaizer Chiefs iyamosha imanagement yangamanye amaxesha ngoba sizawuthi sawuthi ukujonga siqwalasela apho iKaizer Chiefs sijonga uDumisani Zuma unaso kakhulu isikhala baphulaphule. Uba nizawuqaphela lo mfananyana qho xa engenile akangena thini ungena adlale kakuhle kakhulu baphulaphule futhi ke loo nto iyaxela ukuthi umfana omdala uyakwazi udlala futhi ke ulambile futhi napha phantsi kwesandla sikaMiddendorp umfana omdala ke wayesuka ebhentshini edlala kakuhle kakhulu iKaizer Chiefs ke eyikhulula ngamaxesha amanintsi kodwa ngosothi gapho uGavin Hunt umfana omdala bekumele uba ke ngokulapho ke athe wadlaliswa kakhulu ngoba ubuzawuthi ukujonga iKaizer Chiefs isengxakini kule sizini bekumele ube ngoku uGavin Hunt uyinikeze ithuba elihle le ndodana ke yakwaDumisani Zuma iqalise imetsh kulapho ke ngoku umfana kaZuma kumele uba uzibonakalisa khona kule sizini ngoba ke iKaizer Chiefs isengxakini yokusayina abadlali bekumele uba uGavin Hunt uyinike ithuba le ndodwa yinike itshansi enkulu yokuyidlalisa. Mna ndiyambleyima nayo uGavin Hunt apha ke kuDumisani Zuma kamnikezanga itshansi yodlala. Lilona thuba lihle ke lapha ke kuDumisani Zuma kule sizini okubana kumfana omdala ke aqale imetsh azibonakalise pha uKaizer Chiefs njengoba umfana omdala besitsho naye sithi ke ulithuba elihle okubana naye ngoku azibonakalisa pha uKaizer Chiefs uba udume ngantoni. Akaqale imetsh adlale ikhosha naye imthembe kodwa kubonakali ke loo nto isenzeka phantsi koGavin Hunt baphulaphule. Nantsongo neKaizer Chiefs iveza into zokubana ke ngoku ifuna uthatha uZuma kunye noPhilani Zulu kunye noThibethi ebathumele phaa kuMoroka Swallows izokwazi befumane ke la defender uMoroka Swallows ibizwa ngokubana ke nguNjabulo Ngcobo. Njengoba iMoroka Swallows ikwazi liba ke inikezele ngorhamaldini phaa uKaizer Chiefs ithi ayinangxaki yona inobudlelwano obuhle kakhulu ke neKaizer Chiefs izawuqhubeka inikeze iKaizer Chiefs iplayers ezifunayo kodwa ke ithi yawacela amakhosi nawo mabancede banikeze Swallows ke ezo players ke zintathu baphulaphule. Nani ninge ningake ningene ke nisho ndokubana nivanjani ke ngesisigqibo sifunwa uthathwa imanagement eKaizer Chiefs malunga noDumisani Zuma noThibethi noPhilane Zulu sifuna ubasapha kwiMoro kaSwallows ngaba nithi nina sisigqibo esiright na eso nizeke ningakhohlwa ke usubscribe bakule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.